Oh, nganza kwethu ngiphinde futhi ke nginibingelele nganza kwethu nginamukele futhi kwi channel ngibonge kuma subscribers ke nabantu ke bonke nje asebe subscribeile ngiyakubonga kakhulu ngisupport engipha yona namhlanje bafuthi ke ngitha sibheke udaba laphayana ke noma ke sesihlaziye nje leya post esiyenziwe ubani uMthandeni esimazi ngegcoka make elisha lapha ngifoka Manqele i-post ke le uye wayenza ke izolo emva kweindaba esike sayibona laphayana ke ezitrend ku social media laphana ke sobona ukuthi ke uMkhuzani kahle kahle ke uMpungose uke waposta i-post eye ya trenda nje iningizimu Africa yonke bafuthu ke ake sibheke la ukuthi ke kodwa umfoka Manqele akashayi inyoni ezimbili ngetshelo lodo ngoba siyakhumbula futhi ukuthi ke nayo ke wa trenda kuthiwa ke umithise lapha kwaMgube sobheka le post ke ayenzile ukuthi ke akafaki no Ali Mgube belana ebeke futhi ke ephendula uKhuzani kule post ke esike sayibona ke ku social media isabalele bafuthi nathi ke ibhaleke kanje iposti kaMthandeni igcoka elisha lapha yana ke ithi ke ngisadumisa imoto yami yakwanokusho waseke efaka ke lapha yana ke kuma brackets uBova GP ngiyomlando umfana wami kwamaphumulo same time kwazise ayikho inhlobo yethuluzi engingayiphethe la isehlula ntuthu perfume sikhona kanti nayo futhi intuthu uqobolwayo ikhona uma kufanele ngihlawule oMandela noTitomboweni kahle kahle ke nginabo kanti futhi ke uma singa saboni ngasolinyi nabasekhweni lami ngizobafakela izibuko ngibabheke ngawa mehlo amane uma ubheka lapha le nathi ke hashtag yona ke ihumusheka kanje udesh udeshani indoda vele usutshekile umlomo awubuke lapha yana ukuthi ke umuntu mayedesha umuntu imvamisa into esideshayo siyazi sonke ukuthi ke ugologo uyiwhiskey nje kodwa ke lokho kuyispirit siyazi ukuthi modesha futhi suke wenzela ukunciphisa noma ukudambisa umlilo wabo ke utshwala noma ke ngathi ke ivolume yabo utshwala kodwa mobheka lapha uzobona ukuthi ke lapha inkulumo yakhe ithe ukuchema ngoba phela siyakhumbula ukuthi ke uKhuzani uyebuya wabuya futhi ke waposta enye ke futhi ke wenza enye ke i-post lapha yana ke ku-Facebook kwakhe ukuthi cha lokhu anikubonile njengabantu ke baseNingizimu Afrika akuyona kade kuqondile kodwa ke nje ke kube yiphutha ke lezinto ke zakhona la emafonini uma siqhubeka sibheka futhi uzobona lapha ukuthi ke no kahle kahle uthi ke cha mfowethu okwenzekile nje kwenzekile kuvume ukuthi cha kube yiphutha waphahluka nje ukuthi ke uyisima kanjani yabo uyasizakala ke lapha yami ngibheka nje mina ke umfoko amaqele kodwa ke ake sibuye ke manje ke size la kumfoko amgube ukuthi umfoko amgube lapha kuleya post ke uthinteka kanjani yena uyabona nje nakhona futhi i-post ifake isithombe lesiyana ngibona ngathi kunesibhamu futhi laphaya ngoba phela ke kahle kahle le ndoda le shuthi ke nayo ibuye izivikele okusho ukuthini laphayana ke mayethinta indaba yokuthi ke uyo nasekhweni noma mhlawumbe makukhona abantu ke abamthusayo nani konke lokho nje yena ukhavadi ngakho yabo kodwa ke futhi ke abantu abamlwisayo nabo naye uzoba gudlulo uyabona ukuthi laphayana nje ke ziningi izinto ayifakayo futhi ke lowa muntu ke uyalwa uchebile nje ushaya inyoni ezimbili ngetshelo lodwa bafuthi angazi ke ngingageqa magula kanti esengishaya eceleni noma ke mhlampe ke nani anginikeze bafowethu ke ithuba lokuthi ke nizwakalise phela imibono yenu la ku-comment section bafowethu ukuthi ngicabanga kanjani nina ngaleya post ke eseyenziwe ke uMthandeni igcoka melisha ke laphaya umfoko amanqele ngibonge bafowethu ke niqhubeke njalo nje ni subscribe abangasubscribe ningi support bafowethu ni like and comment njalo ngake nganza kwethu angibonge khumo bafowethu.